quarantine, ai quarantine, ai quarantine, ai quarantine, ai quarantine bhlungu, azifuni ukuyobuza, ai quarantine bhlungu, azifuni ukuyodanda, ai quarantine bhlungu, azifuni ukuyobuza, ai quarantine bhlungu, azifuni ukuyodanda. Second name.